Apha ke sine carpet enobude obungange 7 feet kunye ne diagonal measurement engu square root 74 feet. Kuthwa ke amasikhangele ububanzi bayo le carpet. Masiqale ke ngezinto ezintathu. Okokuqala, i-carpet yilento ke thina siyazi esixhoseni ingumandlalo waphantsi. Okwesibini, i-diagonal measurement ithatha nje ngento yoba bubude bomgca oxwesileyo esizozoba kule carpet kodwa sizoyibona ngomzuzwana loo nto leyo. Okwesithathu ke, xa sithetha nge-feet, sithetha ngendlela yokulinganisa ubude bento, hayi ngeenyawo zabantu. Siyawubona ke lo mzobo siwenzileyo apha ukuba umile okwexande, sizobe ke nalo mgca uxwesileyo. Masizame uzoba kakuhlana noko. Ubude bawo ke lo mgca sikhumbule ba bekuthwe yi-square root ye-74 feet. Obu balo mgca umenqo bungapha ngasekhohlo ke kube yi-7 feet. Ububanzi bayo le carpet asibazi okwangoku kodwa ke singakhabe sisithi ngo-W. Into ozoyiqaphela ke apha yinto yokuba le nto siyizobileyo ngunxantathu on a right angle. Ubizwa ngokuba yi-right angle triangle kuba kaloku une-angle engange-90 degrees apha kule kona ijongene nalo mgca uxwesileyo. Lo mgca uxwesileyo ke ubizwa ngokuba yi-hypotenuse. Sikhumbule ke ukuba qho xa sizobe i-right angle triangle le ndawo ine-angle siyicacisa ukuba yi-90 degree angle ngothini ngoyizoba ngemigca ehamba ngqo hayi ngemigca ejikelayo. I-hypotenuse ke kwasoloko ingulo mgca ujongene ne-right angle triangle. Loo nto iphinde isikhumbuze i-Pythagoras theorem ethi ukuba the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides. Ngamanye ke amazwe, xa uphinde i-square root ka-74 kabini, loo nto iyalingana nokudibanisa u-W ephindwe kabini kunye no-7 ephindwe kabini. Loo nto ke isinike u-W squared plus 7 squared is equal to i-square root ka-74 squared. Ndathemba ke uba le nto siyibhalayo apha ayi iqhelekile noko. Sizoyibhala lula ke ngokusithi W squared plus 49 is equal to 74 kuba kaloku inani xa sithe li-squared liyaziphindaphinda ngokwalo kabini. Kuba ke apha besine-square root, i-square root siyemka sishiyeke neli nani belingaphakathi. Sithabathe ke ngoku u-49 macala kuba sifuna u-W squared azishiyekele yedwa kwelaa cala. Kweli cala ke lingasekhohlo u-49 no-49 bazocimana kushiyeke u-0 sibe no-W squared is equal to lo 74 minus 49 ke simbale ke ngoku. Xa simbala singabala ngokuthabatha koboleka. Sithi u-4 ethabathe u-9 kodwa ke ayenzeki loo nto. Siboleke u-1 apha ku-7 ibe ngu-14 minus 9 loo nto sinike u-5. Ke ngokuba sishiyeke no-6 kweli cala ibe ngu-6 ithabathe u-4 sishiyeke u-2 ibe ngu-W squared equals 25. Siyayibona ke loo nto. Ngoku ke asibuzwanga W squared apha sikhumbule sibuzwe u-W kuba sifuna ukukwazi uba ububanzi bayo le carpet bungakanani na. Kuze sifumane u-W funeka sifumane i-square root macala. I-square root ke sika-W squared ngu-W esika-25 ngu-5. Loo nto ithetha ukuba ke ububanzi bayo le carpet ngu-5 feet.